Molweni namhlanje. Sisaqhubeka ngeperimeter neareaya. Iperimeter ngumgama onomahamba oba kunofuneka sijikeleze. Masithi sinoxande. Loxande une right angles ezine. Nikhumbule oba i-right angle ithetha oba kulokona imigca idibana kuyo lo migca yenza lokona ime ngqo. La macala mibini mide ayalingana. La mifutshane ayalingana. Masithi ke ikona zethu ngu A, B, C no D. Masithi umgca u A, B siyamazi ulingana no 7. Umgca u B, C yena ulingana no 5. Sifuna iperimeter. Kuzofuneka sidibanise onke la macala. Sino 7. Sizamdibanisa no 5, simdibanise no 7, siphinde simdibanise nomnye u 5. Ekugqibeleni sizophela sifumana u 24. Masithi ke ngoku sinesquare. Sona sinamacala onke alinganayo. Uba ndinokuthi ndininike iperimeter ndithi ngu 36. Amacala onke siyawazi ayalingana. Ngoku ndifuna ukwazi ba icala elinye lingana nantoni. Masithi onke la macala alingana no x. Ngoku iperimeter yethu ilingana no 4x. Loo nto ithetha uba u 4x ulingana no 36. Sizokohlula macala ngo 4, sizokwazi ukufumana uba icala elinye lilingana nantoni. Icala elinye siphela sifumana uba lilingana no 9. Ngoku masikhe sijongeni i-area. Ngoku sijonge indawo into ehleli kuyo xa sithetha ngeareaya. Masithi sine square. Sinamacala alinganayo onke alingana no 1. Ngoku iareaya iyafana nokuthi ngaphakathi singabeka izikwere ezincinci ezingaphi. Masizobeni ezi zikwere ezincinci ngaphakathi sibone uba siphela sifumana izikwere ezingaphi. Sineziyi-7 ezihla apha ecaleni, eziyi-5 ezinyukayo. Uba sinogqibezela sizizobe zonke sibale, sizophela sibona uba sineziyi-35. Loo nto ithetha uba i-area yethu ngu-35 units squared. Masithi sinoxande onecala elinye elilingana ne-half. I-half liqhezu 1 over 2. Elinye icala lilingana no-2. Singaphinda-phinda i-half ngo-2, siphela sifumana u-1. Masenze isikwere. Icala elinye ngo-2. Siyayazi amacala onke ayalingana. Sizothi u-2 umphinda-phinde ngo-2, siphela sifumana u-4. I-area yethu ke leyo. Sesigqibile. Uba ikhona indawo endinilahle kuyo ndacela nibuyele umva niyibukele. Zonke into sizenzayo apha zibalulekile. Enkosini.